Wakati wentu seno wina inkwasomo wina wina eya wina eya. Yes, nze chairman Rodney omusajja ajjula omwoyo. Ndi ku Church News TV ne Brian Kagati muganda wange. Musubscribinge, mulikinge, musharinge, ekitupu kizimbise kibere kya kabi.